Assalamu alaikum yawana, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel, to ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryen mu.